kick it tatwa kwa kusapo. Oh, Peter the Noble! Oh my word! Oh my word! This time, Patna in crime, Patna in defense. Any dog ya salem natini. Wa mama! Akakali ya bombolo za gugu. Batusi! Juri! Obas! Midfielders of South Africa, this is what in this moment. Sithe malakatha basikora qha ngoku notu uaubas ehlaba ekoneni wancancazela umnatha imincili lumvuyo celebration kumzantsi afrika kodwa sisijwili sisiqhalo kule ndodana yakwamafumbi ngoba iqokelela ngasemnatheni okwesithathu ngoku. Look at that, what a corner, floating ball umayedwa apho uba ubas ebetha kwikona akho mntu akho namntu unoncedisa apho